bagambe nti lero okubura esuubirwe kukoma ennyimba ezinyuma n'obubaka okutufune mukama nga mwesigwa atenga mbeera z'ennaku zonna. Uganda, Yesu lempya mu Uganda.
Tega obutendeza,
Hope Channel Uganda.
Enjiri yakubuira,
enyimba eziyowa.
Tega tosetuka,
Hope Channel Uganda.
Emyoyo jakulokora,
tekipya mu Uganda.
Tega obutendeza. To come.